Molweni, ndiyanamkela kulo mboniso olandelayo. Igama lam ndinguzikhona. Ndifuna ke ngoku sithethe nge-equations ezizimeleyo nee-equations ezingezimelanga. Uthi umbuzo, ingaba ezi equations zilandelayo zizimele na okanye zixhomekekile? Sinikwe ke ii-equations ezimbini. Eyokuqala ithi 4x simdibanise no-2y ulingana no-16. Elandelayo ithi uy ulingana no-negative 2x simdibanise no-8. Ngaphambi koba ke siqhubekeke, ndifuna ke sikwazi ukohlula ii-equations ezizimeleyo nee-equations ezixhomekekileyo. Masithi ke sincokole senze nomzekelo, sizobe negraf ukuze uyiqonde le nto. Masizobe iigraf ezintathu, kuba zintathu iindlela ezingathi ii-equations zethu ziphume ngayo kwigraf yethu. Into ethetha uba zintathu qha iindlela apho ii-equations ungathi xa uzoba zivele ngaloo ndlela. Indlela yokuqala nje uma besikhe sabona kumboniso ebekhe sawenza odlulileyo. Indlela yokuqala kukuba uthi xa uzoba ii-equations ezimbini ziqale zingadibani, kodwa zithi kuhambeni kwexesha zidibane emgceni echokozeni elinye. Zibone ke ngokuba ezi equations zidibana kwindawo enye, into ethetha uba ke zinesisombululo esinye. Into ethetha uba manye amanani athi anike isisombululo kwezi equations zimbini. Siphinde sabona ke uba ungathi ngenye ixesha ufumane uba xa uzoba equations ube nee-equations ezingadibaniyo, ii-equations up ezinyuka ngendlela efanayo nezehla ngendlela efanayo, kodwa azisokuze zidibane. Into ethetha uba azinasisombululo, akho sisombululo kwezo equations. Saphinde sabona ke ukuba usengazoba ii-equations zakho ufumanise uba singumgca omnye, into ethetha uba ke ngoku isisombululo se-equation yokuqala siyafana nesisombululo ze-equation yesibini, into ethetha uba ke ngoku ngumgca omnye, into ethetha uba enye ixhomekeke kwenye i-equation. Le ke ngoku engapha ngasekunene i-equation apho i-equation zakho zingadibani kwantlobo siyibiza ke ngokuba esilungwini baye bathi i-inconsistent, into ethetha uba ayilandeleki kuba kaloku akho sisombululo sithi sisifumane. Uyakhumbula ke besikhe sathetha ngale nto kumboniso odlulileyo. Ezi ke ngokuzimbini iigrafu zona apho sikhona isisombululo sizibiza ngoba zii-consistent equations, ithetha uba zii-equations ezilandelelekayo kuba kaloku siyakwazi ukufumana isisombululo kuzo. Masifake ke ngoku la magama amatsha sifuna wafunda namhlanje ekuthiwa ukuzimela kwe-equation nokuxhomekeka kwe-equation. Le ke ngoku yokuqala igrafu apho ii-equations zidibana kwichokoza elinye okanye endaweni enye zii-independent equation, into ethetha uba zizimele. Uyabona uba ke ngoku ezi equations kutheni kuthiwa zizimele? Uyabona uba xa ziqalayo zihamba indlela yazo, kodwa zithi zidibane ke ngokwindawo ethile, into ethetha uba ezi equations enye ayixhomekekanga kwenye, enye ihamba indlela yazo yayo, enye ihamba indlela yayo, nto nje zidibana kwindawo enye. Loo nto ithetha uba zizimele. Leke ngoku i-equation apho i-equations zakho xa sijonga kwegraf yesibini ii-equations zakho zingumgca omnye, zonke zombini ziyafana, sibiza ngoba zi-dependent, into ethetha uba zixhomekeke kwenye. Into ethetha uba enye i-equation ixhomekeke kwenye, isombululo senye i-equation ikwasisombululo senye i-equation. Loo nto ithetha uba ke ngoku zixhomekekile. Ndiyathemba ke ngokuba uyivile ke ngoku intsingiselo nengcaciso yala magama amatsha othetha ngokuxhomekeka nokuzimela kwe-equations. Masiqhubekeke ke sibone ukuba ezi equations sizinikiweyo zimele okanye zixhomekekile. Masiqale ke ngoku sizobe sawuthi siqale ngale equation ethi 4x odityaniswe no-2y ulingana no-16. Sawuthi ke ngoku sisuse u-4 x macala ukuze kaloku uy azimele, sishiye ke ngoku no-2y olingana u16 xa susa u4x kuzawushiya ngoku -4x simdibanise no-16 sitsho ke ngoku sohlule ngo-2 macala sawuhlula kabini ke ngoku macala uba kaloku khumbula zifuna u-y abe yedwa enze sokwazi ke ngoku uzoba igraf yethu atsho ke ngoku u-y wethu alingane no-2x simdibanise u-16 xa simhlula kabini sifumana isibhozo 8. Uyabona ke ngokuba le equation iyafana le equation sigqibo ikhupha lesigqibo ibala ekwamba iyafana la equation yesibini le ithi y uyalingana no-2x plus 8. Uyabona uba ezi equations ziyafana ngandlela yonke kwaye uyabona uba ziyalingana ndiyathemba uba le nto iyakunika intluva yokuba inoba zii-equations ezinjani na ezimeleyo okanye ezixhomekekileyo kodwa ke masiqhubekeke sizobe ukuze uyibone kakuhle le nto ube nomfanekiso ngqondweni. Masithi ke sizobe igraf yethu sizobe umgca ka-y sizobe nomgca ka-x sibeke ichakuphaza phaa kwisibhozo size sizobe umgca wethu sehle yi-equation yethu ke leyo yokuqala kodwa qaphela uba naxele esibini xa sizoba iyafana naleyo ukuba sawubeka napha ichophoza ichaphaza phaa kwisibhozo iphinde yehle umgca wethu uyabona uba ke ngoku ezi equations uba ziyafana uyabona uba zixhomekekile isombululo senye siyafana nesombululo senye into ethetha uba ke ngoku ezi equations zixhomekekile enye ixhomekeke kwenye ndiyathemba uba ufundile ke-equations ezixhomekekileyo nezingaxhomekekanga.